Gigazo suka nomnini ke manje asha suka ngempela ku 1400 meters ake sibheke ukuthi ngathi ijubane lingakuphikelana nje ku 1400 meters siyambona lapha no Devil and Dust ukhona lapha yana u Fate of Fortune ngana u Count Marsh bese wena u Brass Bell lapha no khona u Rafiki uyalandela Mr Nibbles Prevoyage alulu le legend ekugcineni ake sibone ukuthi ubanike ufuna kubahola njengamanje u Devil and Dust yena obaholayo lapha yana bese bakhona lapha no Count Marsh ombeka into encane nje Brass Bell ukhona lapha na Fate of Fortune lapha ukijima ngaphandle ukhona u Rafiki lapha phakathi nendawo Mr Nibbles Prevoyage abasa ulule the legend ahamba lapha 800 meters njengamanje uhamba phambili lapha no Devil and Dust kanti u Count Marsh nje umbeka into encane nje lapha eduze alandele ku Brass Bell no Rafiki lapha yana bese yeza lapha no Fate of Fortune Prevoyage lapha yana Mr Nibbles bese kuvala yena Lulu the legend. Say Kotane pending a mess back fire at Mitsas and Jangamanji. Says oh John Bag and Omadia to Spag again and Jangaman. I guess pin the spare manja and what's to count master tell pump the manji. Nah, Mr. Nibbles and Alan Bama no prosper. Ukona lapano devil and dust. Lulu the legend sends a crown the Ninga cool. Uyaza lapano Rafiki. Kotang it's Mr. Nibbles man to Hamburga Sega cool. Ukona no Rafiki la Payana. Agala in Dow count marshal prosper now. Uyaza lapana. Mr. Nibbles la Payana. Urafiki la Payana and Gelana. I guess Pagala Payana. Mr. Nibbles. Urafika lapha ngalaqala kwala Mr Nibbles bese kuza ulule the legend ufika eqala ke lapha na urafiki omuhle kakhulu kumjako lapha na Calvin Apip obe givele ihash lapha yana bathi windoda we Calvin Apip ho untshontsha ekugcineni umjako yambona lapha Mr Nibbles ebese khalela ulayini lapha na Tristan Gordon ethi awukhalela wathi urafiki cha hayi namhlanje Wawuthatha ku Rafiki lapha yana eshiya Mr Nibbles wese ululu le legend ebehlele kugcineni bese kuza u Count Marsh bese kuba u Brass Bell nanga yabu Devil and Dust ake sibongele ka bathinte kayo kuleli yashike lapha yana uyambona nje nanga u Rafiki yaza ngapha eza ngapha ngesandleni sokudla eyo esibili lapha esandleni sokudla wahamba ngempela zothatha umjako ake sibongele umnikazi oyasho lapha uMrs Platinum Mrs Savin Platinum umqeqesho oyasho lapha yana uAndrenel bese kuba uJoki lapha yana uCalvin Apip kanti liyasho lapha lapha Applewood Trading PTY LTD Trading as Ndoro Start uyambona lapha yana ke uze kahle kakhulu uRafiki noma esedrifta kodwa kwawuthatha ke lapha umjako uCalvin Apip uyindoda ke lapha Calvin eshiya uMr Nibbles lapha yana Lulu the Legend kwase kuvala uCount Marsh ke lapha yana asihlangane kumjako wokugcina ke lapha yana esodlala khona ama quartet nama swinger ake sibone ukuthi ke wona uyozala inkomoni nange lapha uRafiki